Sizohlanganake namakhehla noma ukuthi ngikwazi ukubathulela ngithi nakhe ngikutholele kade ngibheke bekele impilo ukhona ubaba omdala uloliwe kube khona ubaba phakathi bawungxixa bese kuba khona ubaba omncane ke ubaba uNatali babukhaya ngibona ke nginabo khona noma mncane laba khona uma mncane maxhulu nabo kwama bese kuba noma mncane uma sithole ogani babo omncane
muzi wamaseleko njoba nikhona phakathi kwekhaya kunokukhuluma engifisa ukukudlulisa ngithe ma ngimxoxela kuma nami bengakwazi kahle wayesethi hhayi ngathi ngaphe kwethu njengoba nazi-ke la ekhaya ukuthi ngithi ngiyazama yonke into engizamayo ibuye iphele ngibe sengiyobheka ukuthi kanti ngabe yini ngoba ngiyazama ukwakha ikhaya likamkhulu kwase kuvela lapha kulo muntu ngathi ngiyothatha amanga ukuthi kufana ngabe ngiyibiza ngombatha ubaba benomama abaganene yingakho-ke boduma sithe asilibeke kunini udaba siza ukuthi kwahamba kanjani lokho kusho yilo muntu kuyikho ngiyabonga
umuntu ongayiphawula kuqale kuyo ubhuti uloliwe ngoba thinaye sizoyikha phezulu zingaki iinkomo ezaphuma ekhaza awuzazi ma uthi awuzazi usho ukuthi umambatha ula ikhaya nje ungaphumanga ngisho ingulube
iqalile-ke inkathazo ngavele ngabona ukuthi kusuke ukushisa-ke manje uba umdala bengimthembile-ke ubaba uloliwe ukuthi uyena impela ozokwazi ukuthi umfowabo wenza njani uvele waphika wathi akazi lutho
uyaqhubeka nalokho kokushoyo ukuthi awuwazi
akazi lutho
Maseleko
awuthi ke ngiphuzise ubaba
umphuzisa ini
utshwala mhlawumbe
eqhubeka efuna ukuthi akazi kanti ubuyisana umqondo
mhlawumbe uzokhumbula ngoba angisazi nami phela ngoba ngithembe yena
uzophinde moshe samo
Bhuti ngoba uwazi nje ukuthi iy'nkomo zaphuma zayimambatheni nami iy'nkomo zayishoda zingasekho ekhaya ikhe ihlatshwa ikhe intshontsho zahamba iy'nkomo zayimambatheni
nangangekho angiyibonanga
lezi wayifica ayingekho ekhaya wathi ishoniphi ihlatshiwe noma intshontshiwe ma ubuya-ke
egoliangabheka esibayeni ngangingani
hayi ake ngilamule lapha sikoha bhuti wayikhiphe inkomo
ngingasho ngithi ngiphatheke kabi indlela enkulumo ehamba ngakhona ngoba ngiyazi umthwalo engiwuthwele wosisi nokuhlupheka ukuthi ungakanani
ngizwakala ba ubaba
buthela fa
ngicabanga ukuthi osakhumbulayo noma uba umdala ngasakhumbuli noma ubani okhumbulayo ngoba kufana kulungisele
abasakazele nabo la
noma abanalo ilungelo kodwa banikwa yimi kufana nibanike maseleke ukuthi la basakhumbula khona ngoba into esinesikhathi bese kubonakala kwenzeka kanjani
zingaki inkomo owayibonakini
noma ngingaseza ukubala igaba ngegaba kodwa iy'nkomo ey'semambatheni njengamanje ziwu-10 kuseleka 11 la ikhaya
Natali
ngicela ufuna uvala lapho ye mambathe hayi nxese phephisa nkoso zam futhi seyigcwalisuba seyigcwalisuba esebenza apha esebenza
mama sikhuluma ngey'nkomo uthi
asikisho
ukugcwaliswa nokungafulo
seyigcwaliswa ubhuti
mana asikhulumi ngokugcwalisa ukuthi zayifake obani khuzwane omhadebe sisho inkomo ey'semambatheni
phela
sikhuluma into eyodwa thina uthi umambatha seziwu-10
yebo eka-11 esele layikhaya
ubhuti wakho uthini futhi uthini nto awazi inkomo eyaphuma
nyekeni phela ubhuti phela naye uphazamile phela ngithi wogologolo beni baphuzayo
izinto uma yisame kanje yoba ney'nkulumo ziyinjenje la sikhuluma ekhaya kungifanele ngampela ukuthi ngithi ukuhoxa ekuthandaneni.